Jewe rero nkubibuza jeje kugushakashatsi mu gigo izabu hariho ibintu gize imisi mbona birateye ubwoba ni ibintu bijanye n'abantu bihaye kuja kuzana ibije nk'ifumbire bijanye nk'imbuto canke imiti bitungwa bakabikura hanze bakabiza mu Burundi batafise uruhusha bwo gushikiranganjira bijejwe hanyuma gacha bashika bigurisha ubu rero turonka ibazo byinshi bivuye mu bene gihugu bavuga bati ibyo bintu ko tubibona ari bishasha mwe mwari mubizi ama twagotse kwebwe nta gituzi mu bushakashatsi ntibyigeze bikorerwa ko ariko harimo namaze gutangura kubikoresha ibyo bintu rero nimwe muco musanga imbuto yatewe ikabiteyewe ifise ingwara abantu bagatera ku mahegitari menshi mugasanga ibintu byagwaye ari byinshi ugasanga abantu barahombye cyane ibyo bintu bazana nk'ibyo bita ama fertilizer liquide uwo mu yifumbire y'amazi iyo ntiyitwe neza ntihari umusigize yirwa ko mu kigo nkayizabukije gushakashatsi iyo rero mu minsi za abantu bashobora kuyifumbiza akabona umengo barimbura hanyuma ugasanga ifite ingorane cyane itera ingorane cyane kuje n'amagara y'abantu amagara y'ibitungwa amagara y'ibidukikije aho rero nagomba gukebura abantu bose binjiza ibyo bintu bidaciye mu mategeko n'abandi bantu bari kwarabikoresha mu kurima yuko mwi ibintu by'uburimyi ikizi imbere cyane si kugwiza umwimbu gusa ukugwiza umwimbu byari byiza ariko ikizi imbere ni kugwiza umwimbu kandi uwo mwimbu ukabura umwimbu w'akanovera udashobora kubangamira amagara y'uri karafungura ibyawuvuyemo no kuvuga rero yuko ibintu bari kwarakoresha ejo canke yejo bacha kugira ingorane tukasanga harimo ibintu bibangamira amagara y'ababifunguye nico gituma nagomba nk'umushakashatsi kuvuga yuko yongera atariyo ababikora mu kubyingiza bo bihagarika hanyuma abafisi ibyo babona bifisa kamaro bakaca mu bushikiranganje bujejwe ibitukikije uburimyi n'ubworozi kugira ngo baronke uguruhusha hanyuma bamaze kururonka bazi mu kigo kije gushakashatsi babarabire ku byukuri ko ivyo bintu bagomba gukoresha ari ibintu bitazotera ingorane ababifugo canke abariko bararima mwakirugiye.